kofaria to kofaria to pompong ni ko to ocean ni ko fai ki fa mo sin fai ki kai pompong kai ka ko fraria to faria to ma o fala ya to ke mo to lu ka inga mo mo ma hen ko to ai Auckland ni he fa ta ma ki mo ta fe ne hanga o o o si a ho ho holo to fare he pe ko ilo oku oku yai ene oku yai ene usia ai ai faka kau kau he oku watu ka ko ai ha a watu mo ita watu mo e ongo i mo tafu o a oku ne watu mo a koe koe ngahi mix feelings oku 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 exist ia koe he pea oko ilo he pea koe ko ofatu ko ofa lahia ko ma ofa lahia ko mo tol e taim te tau koe ki tokoni atu pega koe ko ho manawa mama rie mama a pamololo basically just slow down your breath. You breathe slow. Just slow it down. That's all you need to do, and that's my message that I share with you guys. Try to slow down your breath. Pay attention to your breath and slow it down. Ofat komo